Bianu biazane bere cineche, bianu biazane bere. Bianu biazane bere cineche, bianu biazane bere o. Au nizane bere, ndina magina cipanu. Au nizane bere, ndina magina cie. Agasi, olei, e pe cineche no. Agase kwanu olei ebe Chineke no e imanachi na zebere o imanachi na zebere nwa Chineke imanachi na zebere imanachi mazawo mebere imanachi mazawo mebere aganasi o chimo Chineke na zebere, yai ganasi, ezichime, Chineke na zebere. Imanachi na zebere, mwa Chineke, imanachi na zebere. Ah, imanachi na zebere, mwa Chineke, imanachi na zebere. Imana na chima zawo mebere, imakwan chineke zawe bere. Imana na chima zawe bere, imuna chineke zawe bere. Yemga neku, chimo, amamni na ze bere. Ihiga neku, ezi chimo, emwenem china ze bere. Imwene china ze bere, emwenem china ze bere. Imwene china zebere, emwene china zebere, ihe m ga na-ekwu, ezichi m, amanụ m nne na zebere, ihe ga na-ekwu, ezichi m o, amanụ m nne na zebere. Lene na chima zawo mebere, imana chineke zawo mebere, mana chineke zawo ekpere, imana chineke zawo ekpere. Ihe anyị ga na-ekwu, ezichukwu, amam ne na zebere ihe ga na-ekwu ezichukwu amakwa m si na zebere. Lenene chima zawo ekpere ma olene chineke zawo ekpere. Enwere m chi na zebere gị nwekwere chi na zebere. Enwere m chi na zebere si nwere chi na zebere. Maka ọwụ na chukwu zawo ekpere ga na awu na chanya zaghe ekpere mi ha nyi ga na-ekwu ezichim elekwa niye.